Ah, c'est toujours Balbi Dagabane.
KDH Music.
La fin de Wakuru. Mon manager qui rate. Lamine Koulibaly. Jaja sabu manogo de dana ya mogo be minum ba waliya tando samake ko gifo dante dunya la samake tando samake ni ni wogoro baye be jonga e togola le transporteur de bureau de l'usine CMTT grand syndicat wale se bugu dan sanji 70 km a Bamako kana bizimila mene kuchala kono na nasa kabara ke fasunye kale bache siri wala sa faso gayiriwa kana bizimila mene banenga juila kono na na tondo samake Jaja sabu manogo de dana ya mogo be minum ba waliya tondo samake ko gifo dante dunya la samake tondo samake wolo banyuma de la mine samake abanyuma de ye barama kuli beli buru muso ye asan jagite jagite ye koi awolo de nuye nanyuma samake sara samake Amenata samake, Gausu samake, Geneva samake, Le père de SKD, LSI Bamba, Tano samake, Ekibolo Ville Sanfesa samake. Tani kuro de banji giala, Ale yamba nyumaye, Tano samake, Eye a ekoli de uladum, Kakila kambere bere, Pangwata uladumini, Bana bato la burage tando samake don te wele dona masa ala bolo ejula mogo ni nyani ejula mogo ni sanga ejula mogo ni kara tando samake
ya ja sabu mano ko de dana ya mogo be minum ba wali ya tando samake ko gifu dante tunu nyala samake
suleman we dara ko deje isifu fanne dara mani sabadogo suleman fanne Adama Jabate, la si debili si ba Gosu famba kora ke si gali Bura ma kulibeli ma lipi si bura jaje kara wili Arina kulibeli wa koro kono nana Lai jos Si kushini wa Mare kapiten Se toujours JR gang